message I have ni kwamba kile Bwana anaenda kuachilia kwako, kile unapokea mwezi huu now, kile anaenda kupokea masaa haya, kile wengine wenu mmeanza kupokea saa hizi, kwa sababu Mungu anajua kile utapokea ni zaidi yako.